slow silver drop from the corner of my eye. Your smile makes me cry. It's true, I'm in love with you. In love with you. Just a human spot in a floating empty space. But I love to see your face. It's true that I'm in love with you. In love with you. In love.
Da 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 da